Hawaii he moku. A ole au he rasta noho I he kanaka wale no wau, he kanaka no Hawaii ne.
Ah, ah, ah.